sanokhuluma into ongayazi yabo bese abantu bakulalela yabo like izolo ngibona umsisi engamazi yabo ehamba noma ibhuti engamazi so umgwaqolo nje ugwaqo omunye engawazi so waphethe enye ingane nje enelinye ikhala nje engayazi bagibela kuyimoto nje engayazi so bahamba-ke kulo mgwaqo ongawazi bahamba isikhathi eside isikhathi engasazi yabo so mase ngizingizini ngelinye isikhathi engasazi bese babuya futhi oh ukhiphe isibhamu omunye ubhuti ohambe kuyo isibhamu lesanamfesi nathi angisazi ama isibhamu wakhala ngenye ivoyisi nje engayazi so ngishilo ngase bathi bathanga lelo into ebangayazi nalilalela into elingayazi.